Nigeria mun zabi PDP mu korin siyar siyama ja mu yanke kuri a ta zabe mun tashi shagari ke ta nushe mu